zsnails.com.
Sindiziwa, chumuma ndikondela sindiziwa. Dimato lingalila, kumayangolo litalikila. Despite all my flows, sulabadila ukalopo. Uma ndikondela ndichonj, kundikonda ngati ulandile mpoto. Anakutuma ndani, kuti uzindikonda chonji. Wanditesuploni, wanditele mauineyo. Never gonna break your heart, break your heart. I'm never gonna break your heart, break your heart. Kuli ba insurance for that.
Downloaded from Znails.com.